Week 1, Wednesday. Whakahuatia a waha enei wāhi o te motu. Practice saying the following Māori place names out loud. Rotorua, Ruapehu, Reporoa, Ramarama, Rakiura, Rāwhiti, Rāwene, Ruawāhia, Rāpaki, Ruatoria, Ngāruawāhia, Whatawhata, Te Kauwhata, Whaengaroa, Taupō, Tāmaki Makaurau, Kirikiriroa, Te Whanganui Ātara, O Tautahi, O Te Poti. Ano, one more time. Rotorua, Ruapehu, Reporoa, Ramarama, Rakiura, Rāwhiti, Rāwene, Ruawāhia, Rāpaki, Ruatorea, Ngāruawāhia, Whatawhata, Te Kauwhata, Whaengaroa, Taupō, Tāmaki Makaurau, Kirikiriroa, Te Whanganui Ātara, O Tautahi, O Te Poti.